Dems producer, Boss City Nation.
Senior, Njara Daipa Mano, Njongwanzala Mkulima, Ndaende.